Awana form paper zao zimeisha. So mina sign ya miradi ni za Jesus. Na story mbaya mbaya si za Jesus. Niko na mopa na safisha. Zangelewa ah! Zangelewa zangelewa chini magotini kila siku mina sema boom, 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 boom. Tempo.